inshuti ya bose yo ni inshuti yawe
nitwabanyiza ko Jacqueline ku mutumba wa Nyamiyaga muri komini utaganzwa mu ntara ya Ruyigi tuje narinje kwipfutsa kugira ngo ndahamenye navyumvise ku radio maze kuhumva ku radio nanje nace nipfutsa konotsa kuhipfutsa kubera nari mfise kibazo cingwara gwara nari ngwaye ikintu kinjya munda kikahekenya nino ku mutima kikaji no mu maboko kigahekenye no mu maguru kikazi no mu mafyigo kikazi no mu mugongo kandi cyo kintu nacyo cyakura numva kigakura numva ko cyarashyike kafata kikazi no ku mutima kikarabagize indimi kugeza naho numva mu muntu zeye mu maguru bitanguye kwanka ko ngenda bihakaza y'ibintu menga na macumu umubiri wose hazi ibintu menga na macumu sinari nkica ku isoko kandi no gusenga sinari nkigenda hanyuma rero icyo hari kuntu eri nuguruye radio nza numva ahantu bavuze ku kigo cy'ubuvuzi kama igitega ahantu hitwa irutegama haruguye y'isoko y'inka hanyuma rero bacha baratondagura ingwara barazitondagura maze kuvyumva naciye nihe kibazo ati ubwo ko jeho nogenda aho hantu ntibomvura hanyuma rero je maze kuvyumva nkanigira imigambi yo kuza ku ico kigo hanyuma nya ndatombora nya ndonka umuntu yakino nyene kuhivuza nawe nyene acambwira ati kweri ku ico kigo baravura kweri naje baramvuye ati nari hafi gupfa baramvuye ati kweri bamaze kumvurana ubu najewe narakize to gukwera ndi muzima ati nawe genda barokuvura kandi uzokira rero ndiyumva ati je kuntu numva meze naho nzogenda je ntibazomvura ngo nkire ngo yawe rira kugenda emi ngo rira kugenda muzobonane na muganga hanyuma nya ndatomoza rewe uhaza cyaranzana anzanye rero turashika turabonana na muganga ndamwiganira ingwara arampa imiti amaze kumpa imiti naragiye ndayifata iyo miti imaze kuyifata yeme kuvugisha kuri iyo miti no guhera ntiyarinze guhera naciye nkira eme naciye nkira burundu ya miti no guheza no kuyiheza ntarayiheza nabandanije ndayimira mugabo nahejeje gukira hanyuma re yeme nyamvuga ati kweri cyakigo yeme cyakigo kweri ni cyiza ni sawe nti kweri cyo kigo cyaje hagetse ni imana yarakoze kuba yarazanye icyo kigo hanyuma rero nokuri kugeza kugishikana ubu rero kubwiyo ngwa kubwico gikorwa nokuri naronkeye ngaha ku nshuti ya bose n'ubu kweraho ndi hose nguma ndagishingira intahe kandi nguma numva mfise ivyirato ni nacyo gituma ni nkubu numva akantu kataragenda neza nipfujije kongera kuza kwivura ubu nyene ntambuka neza ubu nyene ndi nyiganyizanye nuko ngomba ubukweli ni sawa ikibazo cy'umutwe n'umutima ubu nivyo ndiko ndakwirikirana ibimfashe mwiyo minsi kugeza nyene mu 2000 nari ndabigwaye urumva izo ngwa nyene zamfashe buke nyene urumva nafashwe nyene nk'umuntu ndibwa buke bukumenga nyene n'utuntu tw'utuntu tw'utuyoka vyaje nyene nk'utuntu tw'utuyoka nyene umenga ni inzoka zinjya ahandi nyene nkumvuka menga nyene ni ikintu nyene ki chimpanga ndahungira ni muri Tanzania nyene iyo ngwara ndayifise aho muri Tanzania hose narivujije ndagirante biranka urumva nyene inyishu yayo rero nagenda yironka muri uyu mwaka twaraye turangije mu iryo ciriheze mu kwa kanga nyene nki muri uku kwezi nyene ntivyatevye kweri mbere ukuntu banyorohereje kubera nkiza gutangura nyene nari naje nyene mfise utuntu tufaranga dukenya barampaye nyene uduti nyene dukwiranye na nyantuzeye na nyamahera nyene nari mfise hanyuma barampa ati genda ugire umire niwabona hari agahengwe wumvise uzoheza ucurondera rero uzocugaruka ndagenda nyamiti bampaye ndayimira narashitse nyene ndamira kandi nta n'igifungurwa na kimwe nashobora kurya kuko ndiye nyashayo cyasha nyene kitambama ngaha kikacha kibitegera kikacha kibishiburira nka hariya sinajya muga amaze kubimira nace ntangura kumva ndosa kayabagu nca nta eme ngira nti rero reka mukongeza mbanze ngeze n'uwamazi nca mbanza kunwa amazi nywenye amazi numva ramanutse numva ntigihagurutse kuza kuyatega ngize rero biriko biratsa nyandafata ndarondera kantu ngize ntinge rero ndondera kumbati mpekenye nako numve njandagenda ndarondera umwumbati ndahekenya ndagumira numvura manutse ntikigarutse gutegera yo ngize rero ngize yangwara yanje izokira ni naronka imiti ndumva kwizokira nca ntangura rero kumva kayabagure gatanguye kuza numva nyene hamwe munda hahora haguma hari bisonganye ntaguma huzuye gutya numva ya misonganye nitanguye kuvaho numva gwarundi nyene rutanguye nyene kugenda ngize ngahanzokira nikore gucya ndondera yandi mahera rero nca ndagaruka bacha barampa imiti nyene bayimpaye rero nca ndayimira niko nyangwara kukigenda Narindembye gose kweri kuko narumva nti ntarose imiti ntigira ntanameza ngahasigaje ntahwereye nukuri je ntibambwiye ingwara nari ingwaye yariyo baramvuye mbwa ntibambwiye ingwara nari ingwaye yariyo kimwe gusa nakoresha amasengesho nakoresha gusenga kuri kuva mvuka je sindaja ku mupfumu oya ariko abajayo ndumva bariko barabivuga kubera bavuga bati baragenda bagakoresha ibintu babaha imiti bakagenda bakababwira ati kugira ngo ugufate ushyiramo urushinge ushyiramo uruhindu ibintu byindagutakiye nyene byishi cyangwa akamubwira ati mukuza kufata uza kuvuga ibi nibi ariko ngaha amaze kubyumva nasanze atakintu na kimwe ushobora kuvuga nasanze ari nka kujya nyene ko kwa muganga akubwira ati mu gitondo uzofata imiti ingana gutya saa se tuzofata imiti ingana gutya ku mugoroba uzofata imiti ingana gutya numva nta bintu nyene by'ibintu ze birimwo nca nizera ntaho hantu ntangorane je nahabonye neza gose ndayishimira yuko uje bakwitaho bakwitwararika kandi uri kurabiganira ingwara barayumviriza neza kandi bakagusubiriramwo kugeza nawe niyo woba wibagiye ukibuka ukababwira kandi bakakuvura neza kandi icyiza cyavyo n'ukuri nashimye nuko naho woba ufise amahera makenya bashobora kukuvura n'ukuri je icyo kintu naragishimye gose kwera ingwara nemeza ko nakize nicyo kintu cyampekenya kikandya kandi nkongera mu mubiri wanje hakaba y'ibintu by'amacumu kandi nkongera no gufungura simfungure kuko ni nkuno munsi ntibirasubira kugaruka nemekewe no babwira ko yari kushobora kumuti w'ikirundukitsa ego ash abagikekeranya je kweri gusa je ikintu uwo ntohanura je ntawe nohanura ngo naje kumupfumu oya je wo nohanura wese no muhanura ati cha kukigwa cy'ubupfuzi bakoresha imiti y'ikirundi kandi iyo miti y'ikirundi nukuri ifise kimazi irafise akamaro nukuri barashobora iyo miti bayiguhaye barakuvura ugakira kandi kwera ukongera kuba muzima nta mafaranga babaha kweri umuntu ashinga intahe nyene kubera bamuvuye agakira ingwara yari yaramusinzikaje yayikize burundu nico gituma nokuri bashinga intahe kandi nokuri intahe bashinga nta kinyoma kirimwo nokuri ni intahe yukuri kuko nanje ndavyibone nuko nanje naravyiboneye ko iyo ntabonaho ku nshuti ya bose nukuri jewe mba narapfuye simba nkiriho jewe ndibaza yuko iyi miti y'ikirundi itandukanye n'ahandi je ndibaza ko itandukanye nirye y'intuze y'abapfu kuko nta majambo umuntu arinda kubivugira ko kandi nta mumayira abiri bakubwira ati uyu muti uragenda unwere mu mayira abiri cyanke ati uragenda unwere mu mutabo ivyo ntibiriho nukuri je mbona ko bakoresha nka kujya kwa muganga akamo jewe ndabateye umuntu azi yuko agwaye ingwara yivuje nka gukira yemwe arafata urugendo aze ku kigo cy'inshuti ya bose nukuri bazomuvura kandi azokira jewe iyo ngingo narayikengurutse gose nukuri iyo ngingo yaje hagetse je nayishimye kubera kuko nanje hari ishiza nayibonyemwo kuko nanje ubugingo bwanje bwararokotse kandi bwagomba bujikuzimu burarokoka burokowe nico kigo eme yo ishigikira gose mbere bijya by'abapfumu n'ikintu nosaba n'ikintu yokora n'ibijya by'abantu by'abapfumu kuko bijya nta kamaro na gatonya kama no batera nuko ivyo nyene bahoneje bosubira bagahabura bakabitera bigasubira kurondoka nkuko byahora oya imibiri cyo usanga nyene mu ndi miliyoni nimigombe nyene usangiriyo none nkubu muti mu mpasi no menya ngo numuti kanaka sino yana wo no menya kwe ashyoshye taryoshye yo ege oya hari akantu karura gose kwe ego hajye ugowe uremera narabishoboye nyene naremeye nyene ndawufata ego eme ugomba gukira muremera nyene ukawunwa kwe ego nokuri je cyo no babwira no babarira yuko boreka kuyinebagura kukiri nakamaro gose je wico mbona bo hanura bakirisu babo bo bahanura kureka kuja muri bajya bapfumu je bajya bapfumu sindabemera kuko ivyo bagira je ntimi je ntibinezerana bukebuke ariko umuntu yoba yipfuza kuza kwivu kurondera umuti wikirundi ngaha ku ncuti ya bose nibaza yuko yoza je nibaza yuko atangorana ayishimye gose ego yo ntayishima sinagaruka oya sinagaruka kwe yeme nawe nyene yari igwaye nyene ico kintu naringwaye
nawe yararibwe
nawe nyene ambwa ati nari naragiye ni kubipimo barapima nara ndaja muzaru yigimuzahehe ati mugabo vyari vyarananiranye ati kugeza naho numva nyene ngetse kukanyuma ati nagere mvamwe numva ico kigo nyene cy'incuti ya bose ati nace ngenda ndacitura ati maze kucitura jewe nyene baramvuye kandi baramvuye naciye nkira tubundi muzima yemwe barahashima gose ego mekiriko kirakora igikorwa gikomeye cyane yemwe igikorwa gikomeye cyane ahubwo ariho nimubandanye ariho n'Imana ibafashe baje imbere riho igikorwa cyanyu gitereke iki imbere ego jewe nitsera je ndazi kandi ndabisitse mu kwizera je ndibaza yuko atawe ngira atawe bizobuza kujya mu bwami bwo mwijuru je nibaza ntiyokwemera yuko yohwera ntiyokwemera ngo apfe ahubwo riho nokuri yotera yegeretsa ari hakaza akaza nyine ati reka ngende nze kwipfuza kuko ndibaza nta wizobuza kujya mu icyu oya nitwa banyeza ko cyakerina nace ndabashimiye gose kuba mu mpaye aka kanya tukaba tuganiri Imana ibahezagire
inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.